Ulaya, I'm a canova. Master music, pussy busy, baby.
Bam, bam. I love you, Layla. Lay my girl.
Oyanakan, Agapentekoti. Yeah, yeah, yeah. Oyanakan, Kiyamira muri mwe mu yera. Oyanakan, kubyukuri turakundana. Yeah. Stop. Muri imisi hari kintu nabona neza. Utwa tujambo turukundo wambira twahereye he. Ukwa kunyitaho bya buri munsi byo byahereye he. Kuva umenyeye ko jewe nizo mashyure. Layla, Layla girl, I love you, Layla, Layla my girl, my girl.